Aye. Sanibona namuhla ngizomxoxela istori. Hayi ke. Akukhona lo. Avukusini. Aso mama ngilambile nje mina ngeke ama contacts aphelile. Phela bese uyotapa izolo so nje ngiyengikwazi shem ukuthi umhlobumeze ngiyengikwazi. Hayi sithandani yami. Khona amaqanda lapha efrijini izolo nje sitapa amaqanda amaninga. Uphohloze nje noma u7. Hayi ke super connection. Sike phohloze amaqanda phohlo. Hayi bo shesha phela esikoleni ikole nje seyivula ama posts useyivulile ikole. Geze. Hayi lapho lethe uyakhona. Hayi bo lihle ngakukhoza njalo indaba yakho yokhonqa, ngakukhoza indaba yakho yokhonqa. Awu mama ukani, ukani. Awugeza kuye esikoleni sisi, geza. Okuhle lapha. Yashesha ukuvuka ukuhle, geza. Londe la geze. Sigiskolin. Ingem classini. Athisha kufanele homework. Athisha uyathanda njalo ukufuna ama homework njalo nje. Angibhalanga nje mina ukuqala homework. Ngihle ngivele kubaleke ngicashe. Ehleke okuhle. Ehleke. Isikhomseni yabaleke le homework izo ama homework yeze kubale. Hayike esuke okuhle lapha esikoleni.
Amen. Amen.